kaloku thina singamaXhosa abudala uzujonge ngasemva kaloku thina ujonge amaqaba sithi kodwa uhambo lwakho alusothusaka hamba ntombi endala hamba ntombi endala sikuqonelela impumelelo iintsikelelo zakokwenu sizithwalisa phezu kwakho ngalo mzuzu uzunyaza abantu bakokwenu bajonge kuwe uzuguqe ngedolo uthandaze ulive idolo ukutyakwalo kamanje mosi wena uyintombi ebhatyi siyavuma ngexesha.